okay. Okay. Kuzo nigana bazo mufunga. Kandi bizomugora kumuburanira. Sasa rero no munsi mama mbaya. Umbiye nabwiye banza kandi fyonde like. So ikamenya vikono no sangu urura sana abikanya.
Ndi yakije.
Ndi umusora sana nje wana ko mujanko. Ngimene mimwe yanjo isoma.
Murakoze kunyerekana sawa.
Nkore ko umuntu yabonye izo boro zawe n'izo moya mbiri. Sino ni birashika none egaba kobwa mu hayi gara ma psipsi ngene kumenya ibigeragezo
byura na. Nabara si frate.
Umbaro mu manuka.
Eh?
Bizira vyema.
Cyota. Si do mu gisagara pu.
Kera. Ne abanyabujumba ne bazaba bakonona.
Abo bataranye none bazavanye none ubundi ko ndahanaye. Ni huko bisa nkuko ndavuga ati cyangwa mankore. Journalism avuga ati abone kare ngo nsusabe Simbizi anyereke tizi nuko nyene
kare nzokwere
oya sinzoza ko yana
yaba za project zet uyu murabona umuzigo
sinzoza
murabona umuzigo buca ndawereka ingene ugira ingene ukora umuziki ingene bakora journalism
murakote
ashure wara hepsi
tik ndakunika tetik kuri grand lac.
Yeah, I'm a Julia Mikash.
Who had to give you a guru and do to a 2 months to take any jan and mufuko? It's attained the nag.
Yeah, but Julie,
you're taking the candy so one bed. Harry Woods, go ahead and okay, watch a tailing that he two more men.
Sim, I'm one biddy and I saw who could stand up. You want
the money entertainment,
the same
Dumcog.
Sinago, if I say, would you call why I'm not telephone or go film me?
Yes,
so
Jackie. Ati bashiriyemo muzuko bibona ko ari bibesha Yesu
ubona buzikire kugira basi nibi nabakoba nyene beza eh bo mu muji nyene apana ubaba
aho kuri umuji bari imuntu no banze kuvuga mu musaga
hari umunya mutanga umvise ngo canke
mu musaga mutakura umva atari
we sinzi ko nyemera bashanye nda aho ba kumubuke basi twifatanye
uragenda wirondereje just bo komisiyoneri wa koka
korayo oreke
si dandatsa
ugwagwa niyo bagiye gusaba umugore basaba ugwagwa wabakizwe murazi uko bakizwa babaremeye icyaha basigaye bakora ngo henken none alcoholism urazi bajya abanje banywa bijya yuko bazofanira icyaha cyo kwifu
mba ndi ku kazi sindikira hara oya vrema sindikira hara kandi ndabakunda cyane je ndagiye kwibaza yaheje kubimbaza hamare yo bye mu nkuri cyane kuri Instagram kega take no kuri magic
TV
magic TV voilà kasi bizu ukunda ntago azinda ukunda rero
ntago byonzi ntavyonzi anje ubu wala tariya yo more kibe wera namba n'abatakarije umwanya mu mbabarire ya iburo ni nomba ndaho kunda sana uzo ganira no tazopfungwa munyigane jo abge kuzo nyigana bazo mufunga kandi byo mukora kumuburanira sasa rero no munsi mama mbaya umbiye nabwiye banza kandi fyonde like sound any fresh banza mufukande like kubera mukanze like I content kibaho commande please baho commande please ino nkuru idagushikira abantu benshi so you guys not me as ibyo bazo mukorera hama twagwerukana kera muri mode selfie nenda kufutse mwana mwiza no kamera ndi nazi kono nawe eh cyo kuya twi ikamenya vikono no sangu urura sana abikanya
ndi yakije
cyo yakije
tayende sho
eh ko bwa mwiza
ikoze
wanse kunzanga muhe
mira kuri ko iganire
eh none wabaza ko ari cyane kugira
jende kugiye none
sa
No, but I'm not going to be able to do this. sibizi yozo yawe dosije
ko yavugije ukuri umusore asankaje umwoja ngoprega keke
Since you know the middle of the phone, the one my Instagram was a good chance was a
pretty.
If we're having in us, Jean Mugabo, Ganikin Kids, I'm anywhere. Gatuma, like, won't move on.
Maracum Vanajo, the show that could get a new fresh of a sanga to Uranish shading in your mother.
Next
year, kana ngana ugucafuza we urazi warangene ngiro cyusa neza ngira ke je twaja ankuple
ankuple ubu kwanza zikurandira gari kakumba zibazo rwo
bitewe ndiko ndakubaza nese bisanga none
nene sa defensive itavana ngo numuntu ngo asuku warirabura ni munde mune cyane mukufi
twaje bambwiye ko nsa numwasaye
sinzi vani cyo urumukoreye cyangwa numwene mubanye vanda
okay Mugabo meze fresh rero.
Je u tenta ahubwo ndakome.
Kwari use mu bukeye.
Ye.
Ya.
Bene ya inge ni vuga ni vuga. Last week. Ye.
Maragi. Aya kuri bukeye ne tembe ni he na maja.
Ndai wat.
Na maja rero exactly
no. Ke aje nye.
Eh.
Eh, urahazi no. Let's go.
Ne baze ko ndumusazi biganda ko baze mu bukeye.
Yo. Oh yeah, I'm sorry, my girl. Science, you had the exacto.
Yeah, yeah. You don't want me to go to school.
Dad, so cool. I'm doing this. Dad.
Can you take us to the door?
No, you don't. I can't. You don't. I'm going to go to
school.
Wait, wait, wait. Hello. Uri. Hanging that.
Chaniki, Niki Rande.
Oh, yeah.
Niki Rande.
Oh, yeah. You can't even do Mikani, Roka.
You're here. You're going to go to Raya. You're going to go to
Raya. I'm going to go to Raya. I'm going to go to Raya.
No, you're going
to go to Raya. We came here last week. What?
Yeah, I got it. I'm going to go to Raya.
Simbizi
je igana dagiye. Yuje ne kwa ambaza wewe ufisiye yita. Ndwe twiga buri
munsi
arafira yishaki muganda vyiminwa yeze.
Sino gusoma.
Atera mapi.
Sino gusoma.
Kubera.
Sino gusoma nyine simbizi akungura wese no gusoma gusa. Ndagusoma cyaye.
Eh. Mese bisanzwe nyene. Nawe bari bijo.
Bazibindi. He did that.
I mean, if you say you cannot try it, here I am. You're in the Kwanzaa week. Zangandana because they were just for three food. No, the Kwanzaa week. I have to get a good one. I've
just
been in the classic. I've
been in the classic.
I've been in the classic. I've been in the
Munakote, Kunyere Kana, Sawa.
What do you call
it? Dahiva.
I said, no, yes, Munia, when you do borrow time, when you do my being.
Let's go, we may need to be
made. Kumina was in any village. She can only get a cobble when I got him up, sipsy, we can get a community if you get a
good one for a jail.
What do you see?
Mansif,
how I'm body fan, Tom, and
I'm seafood.
And then you know when it was nine hundred Mandago seafood.
You
want to see for a day? Hey, oh, yeah. I'm
going to see my joys. Then I'm going to see good. You see
them? Hmm. 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 Hmm.
Hmm.
Hmm. Hmm.
Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
Bom, vai quando ainda eu conta na cara.
O DJ vai lá heavy.
Heavy? Da quase. Ah! Já vou ter um ano. Já vou morrer. Agora vai morrer se não comer.
Não, se não comer, eu vou.
Nabwiye kujya umuntu wese ikintu cyose ukacika niho kwiga kwishura uragenda urakora stage jo gukora kuvuga ngo ngomba mvuze musique amavuga ngo kandi ndere uyu mudije uwunya niho uko bisa nko ndavuga ati cyangwa mankore mu journalisme avuga ati abone kalonko nsisabe Simbizi anyereke sisi nuko nyene
karinzwe nzokwere
oya sinzoza kubera
nabo akora project zet uyu murabona umuzi
sinzoza
murabona umuzi guca ndawereka ingene ugira ingene ukora umuziki ingene bakora journalisme
murakoze
kukwera none ndakubaze wabavyi bawe tudahendanye tubwizanye kuri abavyi bawe bumva yuko kurana n'abanyamuziki bo bavyakira gute ko ndazajya mu bukeye ni bagamba bamwe ayi bavye babye
shaka kugenda bazirimbu ni mutabaza ubwende ndaguhemereza aba telefone cyaho kugenda ndakureka
baragusute na kwe
oya ni bavyanka vre kana muntu umwe kumbwira ngo bijyana ngira ngo si byiza bijyana ngira ngo ngukingi ikeka ni nene sakaze mandiko ndakora
nakazi umva uwo mutagato wose ufise nuva muri aho kazi
aha ndi baruzi uva ni ndafise ibindi ntora
ibikire
nene
so bivuga ari abantu bacyaba
oya aya ndafise iyindi societe nkorera si nkora muri magic gusa kandi yemera umwanya nitondore bashi ni keke kagatika kuri magic tv voila mugende muyabone
umwe ari kugwa ari ndego wone kuri kuri ihu
murakinga munasharinga voila sista
wende uri kuri ihu
tasa ama munyaye munaka kuri kuri instagram kiki gateka
mbere mashuri wara ya hips
tik ndakunik tik kuri grand lac
ya majuri ari mikashi
ari mikashi ije ni kuri shuri ari mikashi sinabizi
cyangwa abanyeshuri benshi ngo baje bagira ari mikashi
bacha bakora ari mikashi rega Simbizi wowe ni bwo ufite chance yo gukora ivyo vya inya project reka gukundira kagenda imbere siko abandi bose bacha bishobora aho wundi muntu agerageza bikanka
kafata nani numva yuko benshi baba biyoriyanse nabi
none ariyo yumva mu mutwe mviriza je nabona imana ya mwene so ya mwene nyoko
we oya ndakubaze we daboro wigiki kuri kanaka
science economique
bo juste kugira uje mu science economique ni bya ibintu abanje kwiyumvira ava yo kuyandikisha mu science economique
vyavuye ku kazi nari nko ndakora bara ama ndavuga bane kanye de ku science economique ama cyimbandanya bien
mwaho kazi cyimbandanya muri aho kazi none kubera iki ufite impamvu ndabikubajije abantu benshi barakunda kuyohayanta nabi sivyo ugasanga ntiyize ibintu byiwe peut-être yize ibintu kubera abonye se wabo canke nde wabo nibyo yize biramuteza imbere uravuga ugasanga ari karabaho ubuzima bw'undi muntu ko na urambwiye uko mba wowe wabigiyemo kubera akazi wawe usanzwe ukora ko nanya kazi none uhigora
yego
aho fe turi kura ura ramforce nyene na makapasite
voilà
ah umva nka woni sawa mugara abandi bantu rero bagenda kwiga ibintu
kwera umuvyeyi yabikubwiye kwera onkel RJ yashatse kwera uje mu tante vyiza kandi ameze neza kwera uje mu bana ivyo yize
none ama plan yawe nyuma y'amashuri yawe naya
ko mu homota
Yeah, wewe mutaye none nuyiga none umutaye nije ndakuririje
so yo genio naheza kwiga ninaheza kwiga ndafite andi ma projet yanje nzokora
nturi baba ndivuga ati ngo ngomba nige ama nzoga nde kurondera akazi
kurondera akazi urazi ikintu kimwe je bwa mvuga ngo abantu bariga ngo barondera akazi wowe sawa wowe nta kazi ugenda gusaba umuntu urafise umutaye it's okay Ero ari abandi bantu baza nkubwo nkatwe twivira ruguru bandugu tuba tumanutse tagira ni jana mu mufuko
manuka abayagurisha igimpene
tuba umva ugurisha impene ukagurisha inkoko ukagurisha ingurube ugacufata itiki abe none uko ari
umira abe none mizama bavu
none mabavu abe yawe
ya ruguru wa wapi
nje ndu wa ruguru
nta ruguru mu kenga nwigeze urimo
ndu wa ruguru mu kenga sinakora yena zinzisha
I'm not going to be able to do it. Dabu hariya mu bukeyo babitabura gute ngo bari muri milieu rural si mu gisagara
nta kimwe babitabura gute nyine
uri umukobwa
ambi isa kazi none ni ko ntagenda ko ntarayijuro ngo ndibo ndavuga
ikintu none bavuga ije kwa DJ
bavuga ko je sinagira ubu DJ kwa nambe je na bon sinzi ko no vite njari byo amasono muri mayaje
bazi uko bigira bidatari bi DJ usanga kenje bisanga twabitse mu gato turi ko turayitega mu yambi
abaje
yabita bibi DJ
aho isho aba DJ tubabaza bose ko uhoro
bada siho wese munga basa ngo mageta atari wanje ntabwo ura wundi muniga nyene
sa depo kwera je ni
bazi ko nibaze ko
nujya mugore wa atari umu DJ
ngiye ndakubaza
si ujya mugore wa si mu DJ simbi
gato turi muri entertainment ngo ndakubwira twebwe urabizi ko waje muri entertainment kera je ndi bakera hari abakobwa bita ba Buja Flavor ugasanga nakamaze ugacako nakamaze ugacako nakamaze kumucako none wowe ibyo ntabyo ubonako
jewe ntabyo nibonako jewe
wari ngo nturika
ibyo ni ibyo wawe ntabyo ndakubwira
nturika rero bigikashe
koko mana
je nayo gukora amadeba y'urukundo sinari nzi ko watinya kuyishora
Niya kwishuka ikisazi kwishuka gusubirwa bazi bazi karibye.
Sibyo.
Iki kibazo
Eske ne nabyo bode uri mu muziki uri muri entertainment.
Nandi mu entertainment nagiziki.
Nandi ya danje nayo wona. Yo gupigwa mwanje.
Si danje ngo nikuvuga ngo nikuri muri entertainment umviriza we. Kujyanya umuntu wari wese like uwo hanze usanga uyu mwana yagize ibi niho kundi umuntu wese uwo ari muri entertainment asanga byabaye. Kuko bicemenyekana ukozimbe ngo ni ikintu cy'igitangaza cyangwa cy'ikitaraboneka kuko yaba abibonekana nawe lefite uko abone kucumumenya lefite ninavuga ngo Simbizi ngo yateye inda naka
apana gutera inda gupigwa moya mbiri nyene vye
bine tereka mvuga Simbizi yateye inda naka ni yateye inda kandi si uwa mbere hari wundi muntu mugabo hariya mu bukeyi wacu atera inda ntihita umumenye Simbizi menyekana kubera afise no project Z cya tumubona tubibona direct turavyumva si sa
Mama keke we. Wena bwo bufise re.
Bwo iki?
Kuko zo havwa upigwa moya mbiri ngene n'abamesha.
Tene bazako bano ko mwese umuntu.
Warahanuje, bwo wahanuje nze mukuze.
Nibaze yuko, yabaze yuko umuntu wese vana nuko.
Wahanuje.
Man about mukugira ngo ninjire mu kazi.
Eh, muri bya entertainment.
Umutima wat?
Uwo nyene ni wabajije. Nta muntu wigeze wegera mubaze ati minushe wewe.
aba abandi nka n'ubushize ndabona n'ubushowe twara
twagabitse yindi
mubitse gute ni wende ni wende ngiye kumuvugisha
wowe turamubitse urya rindira
natigeze kumubaza yatigeze unyiri kati ah keke umva makotukuruku sisa
tabigerageza urahura navyo kuvura muri uwo mwaka umwe bujumbura just kuva umaze kuza muri iyo kandi umbwize ukuri keke nuko ruko imana kandi nacu za kuba nuko ntabyo urahura navyo basi bindi kwanda kubwira
ibigerageza bya gute
jari vyene vya moya mbiri nyene umunawe
kumugerageza sikuvuga ngo ni muri entertainment ndivyo ndakugira ufatiwe ni kwari muri entertainment
ko ni ho birateye nubwoba
ika cyanavye no kuvuga ngo yateye ubwo tangi asinda irimo ngira ngo
hari umukobwa yigeze gusaba collab umupetara umukobwa azabye collab ati mfasha mu muziki ratangiye ko ngiye atinsanga muhira mhm bashira ama conversation baya posta kuri Facebook nakanonga mu myaka yabi umujamacara umusanira cyavuga ati none mwabibaza ko ndumupedi aha uravyo ngo ndakumvisha nta mentalite y'abantu bari mu entertainment
nenda kubaza
kandi nishura neza
nenda kubaza none ajya mu entertainment nta ugenda kuramutsa mu irama
tukahoje
yimite byakoresha ibiza
basi kuresha iyi wawe bazaga gupiga mu ya mbiri basi
sawa ngira abanyanyu babitaura niko ngira mu babaganiriza
eh barabitaura
sawa ugasanga nyere ivyo nyene uvuze ntumbaze ko ariko bavyita ko mu bitabura mwibwe bakunzi ba project voilà rikaba kandi ate entertainment
eh cyane muri entertainment rero
kuko bizo muri entertainment ikubira
ngo urimo
ari kwira wabone kasi
ngaba mu neka mpisi barahwanye n'akazi kawe gahura bagenera
ego ni kwashije ko ni kwatuboneka basi nuko nyine habaye ikintu kuri
cyo umukobwa namwe murabona ko ari mwiza ni umukobwa umviriza
ego murakoze
umukobwa beza dufize uyu mukobwa ni mwiza
ego urakoze Simbizi
basi urabizi kuri mwiza uri confident basi yo confidence urayifize
oya umviriza da
umukobwa rero batyemera mbwi yo confidence
yewe ndashimuka ndashimuka ndo mu ishusho yayo
sinagufashe uri kuri wahaye umuntu telefone wagufilima ibisusu
yeso Jekeke. Bakuza ni kinyoma cyamba yose.
Franchement. Yo, nze kuyisaba ndayishiremo.
Uraisa bayiguhishiremo.
Sawa, ndaza kuyimusaba yese.
Eh, bayiguhe.
Ni video wenyine yisabye ati mfima bayerekane. Ingene ari gigigi.
Baguhe. Yo, ati bashiriyemo muzo cyo bibona ko ari bibeshe. Yesu. Inde. Ashaka gufunda kinyoma mbere yakonzi.
Mugaba suremera basi kuko izi byangoma.
Ranyish wari kufumesha basi kuri magic cyangwa bisha ahanjye imbere y'abantu bawe
baba basuremera baba singa buremera basi yuko ufise ibyangombwa bikwije bikwiye nyine umuntu wese umugabo wese basi yavuga ati je umugore ndamukeneye mu nzu na imatera yo bitahari je no rya
biraba bimenya je utabimenya abagabo
abagabo basi mugabo uravyemera basi yuko bihari
abagabo je navyo ndage ndanibaze ngumubona nkwiye
oya
sina yo ntaze icigeza ndabatse uzoki urakibaza nawe cyangwa wowe cyishure
ndera ndagenda gukamera tuni baonesha ju uyu maramuke uyu n'ukuri ku imana yaje kandi nabaze ibi byose nkibaze ngo nibi nkwenda batakariza umwanya oya
aho igihe cyo kandi ndabona urumva ko itari ibyo
ndira igwane umukobwa nta confidence afise ntiyemera
cyase ndakuyemera
basha ntiyemera ivya afise ntiyemera ivya imana yamuhaye
ivya imana yamaye ndabishima mugaye ngo birakwiye ngo bigize
ngo uremera basi uko imana yaguhaye amaguru atumoye
Ibu bivuze nimba ariko wabibonye.
Genera bibonye.
Sawa, thank you.
Urabyumva. Mbuga rero none ndakubaze rero. Niyo basi impinduka basi tukwitega ko bazi. Kubera urabona ibintu by'iwacu ibintu dukora nta bakobwa mwe nabo twe tumenyereye no kuri kwima.
Bagize iki?
Bakobwa beza nyine ngo kwawe kujya kwa bahozi babande. Wa numva nuko birumvikana batavuye mu buke abandi bavuye ku musaka abandi bavuye mu mutakura ubona buzikire kugira basi nibi nabako banyeneweza eh bo mu muji nyene apana ubaba
aho ko mu muji bari mu no banze kuvuga mu musaga
hari umunya mutanga umvise mu canke
mu musaga mutakura umva atari
nsimo mutakura
aho ko mutanga nawe canke baye uri kuravuga ngira nti babikunda erika ikintu umuntu wese akakwa ikunda mana nakora kwera
mbuga nawe nawe ni mu buke mu gisagara
eh je
mu muji aya nyene kuri sandre canke
ni eh ni mu buke
kuri sandre
Jisinzi kuhazi, unahazi munukiga?
Zawo na haja, munukiga,
Oka, wanyo munukiga mchema hawa wana, vwala, munukiga, vwala, sisa.
Munukiga. Haba ngira bako gaweza nginu mwagi wa wanya.
Raja, ula hawa.
Kwisinzi kuhu nyemele, basura nyonza hoba kumunukiga, basi tukifata nina.
Ula, genda wilo ndire, jesita buka misione wa koka.
Korayo, korayo, wege.
Si, si dandata.
Ilo gawe, tawana ugumoyita ama telefone. Sasa rero ngira ikintu ikintu tuvugira basi kuri magic
ikintu uvugira ko
eh
ana kimwe icaye no uvugira kuri magic
yega buri muntu wese abafise ibintu ashobora kuvugira kuri media akorera n'ibindi avuga uti hamwe noronka iyindi media no uvuga iki
kandi bazaye kuko
kwera kuri rya media yiwawe n'uri kuratanga ikiganiro n'uri kurabaza mugabo rero ari umuntu aba havuga uti je no kuri kwimana amwe nuronga opportunity yo kurunga umuntu yo mbaza cyane iki sibyo boko kenshi hanini hari gusanga bayifatini bifatiye ku maybe ku mpamvu ziba zituma wewe uri muri ibi bintu sibyo mugani kiba kiri ku mutima Pavyo, kwa jibu jangi ni huko baadhi ya sana birangi.
Sawa, kwa birangi chilelo.
Ndi asigere, hari kinu chuo au kibaki kudimu. Pavyo, hari mhamu ziwa au zidashwa kuvira ni vyo kunda kuri maji kuvira nushwa kuibadza ma uishwa. Kani sio nuko baadhi ya mwenye baadhi ya ma uishwa. Ni nejuste iki kili kumuti mangua. Ani ni gifati kumhamu zivyo limu. Po kugira abantu bazogu tahure. Batawura kazi kawe kandi bagahe n'agaciro una comprendre nyine cyo kintu rero ugira ikintu ushikirije abakunzi ba project Z kubyo neje neje umuntu uzoza bikigare ko ibi ndabikubwiye kuhera ndugu yango cye ndabazi ndazi umuntu abonye aka message ku mukobwa mwiza n'akapere acyayumvira ibindi no bi comprendre sakare ugira ikintu uvuze about job yako Sijo.
Sawa nabitahu.
Wabitahu.
Je itu novuga kuvyerekeye akazi, akazi akazi nkora akazi dukora n'abandi bakobwa cyangwa n'abandi bahungu. Seke nakazi. Kaje tugakora tukakunze kandi dushamwo effort nyinshi. Ugakora antuka bidusaba ingufu nyinshi bidusaba umwanya munini. Gira dukore kandi biranaturuhisha franchement. Urumva? Rero novuga ko nkuko ubona wundi muntu yinjiye muri biro cyangwa ariko yitorero atorera imbaha karuha natwe ngiye turuha ubonye winzi bona video yasohotse ke narushe bashe nafashe umwanya w'inguvu nyinshi zo kuri cyo kanira udashoboye bidashoboye kubitahura just ubireke basi mugwe fo pa critique ngo umuntu ngo ryagize ibintu njya nawo ngo kunye ngongo ngo moyambire nk'uyu muntu wanyu je sinabitahura uje Jean dufate nk'abandi bandire turabagonga nyine nkawo wanyu nkawo munzu nkabashiki banyu nkabikuru banyu fora tuva mu miryango y'abandi ndatwa dufata nk'abana babo kandi turi abana babo bien sûr ntituri birara kwa mugani wa mari
ah onuri kira
oya ndikira ara
ora maite ndikira
tisi ndikira ara
na pombe unywa
iki
ipombe inzoga
Nimana ahitse nyowe ko mana ari kunywa uri kunywa
Oya misi na problem none se sugwagwa ugo numuco muco y'ikirundi umuco y'ikirundi ugwagwa niyo bagiye gusaba umugore basaba ugwagwa Wabakizwa murazi uko bakizwa babaremeye icaha basigaye bakora ngo Henken none alcoholize urazi bajya abanje banywa bijya yuko bazofanira icaha cyo kwifuza
Tuba kizo tubireke guys
Nacho uyu rero yavuga ati zikirara
Oya sitikirara ndikirara sitikirara vre Ngondiki wao za ngondikira mbandi kukazi sindikira hara Oya vrema sindikira kandi ndabakunda cyane je ndagiye ko bibazo yawe je kubimbaza hama rero bye mu muri cyane kuri Instagram kega teka no kuri Magic
Magic TV
wala kasi bizu kunda ntago azinda bakunda rero
ntago byonzi ntavyonzi anje ubi nako tinyago sohoka Wala karia iyo pore kibe. Bera bwira. Namba naba takari dunganya mumbabarire. Ya iburo ni nomba. Aka kunda sana uzoganira notazopfungwa nimunyigane ibazo banyana